Yamazina wanyetaga yose agiye hey kwa kundi wandebaga ndumva mbikumbuye wa muriro nabonaga mu maso ya uri hey I want you back please God will come.